Fidèle Niyongabo. Umwe Episkopi mukuru wa Kigali mu Rwanda Cardinal Antoine Kambanda ari mu bakardinali 13 baherutse gutangazwa na Papa Francisco.
Ikintu kidushimishije ko Kiliziya mu Rwanda nayibarwa mu iza Kiliziya zifite abakardinali muri Afurika.
Uyo umwe Episkopi mukuru wa Kigali mu Rwanda Cardinal Antoine Kambanda avuga ko kuba ari mu bakardinali 13 batangajwe na Papa Francisco ari ishema ku Rwanda. Mu Burundi kuveje ku munsi wa mbere mu gihugu hariko haraba rusansuma y'abakozi bose ba leta kugira imenye abakozi bayo nk'uko bishyikirizwa n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Umugambo ukomeye utavugana umwe na leta muri Tanzania ACT Wazalendo uvuga ko igipolisi cishe abandi 9 imbere y'amatora y'ejo kuwa gatatu. Umucamanza muri Nigeria yateye ibyatsi urubanza rw'abagabo 47 bagirizwa kugaragaza urukundo nabo basangiye ibitsina. Ito nido ya makuru ya hijia no hino kuhisi tuwafitia muraka kanya, tuyahere muri Tanzania. Ahumu gambo kone tabuga mwena reta ACT Wazalendo, uvuga kujipolisi chisha bandi chende mbele ya matora yejo kumosi uwaga tatu. Umugambwe ACT Wazalendo, wagirizi kujipolisi kochara shabandi mwini. Yamara Simon Siro, umukuru w'igipolisi cha Tanzania, yahakanye ko hari abantu bishwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Umugambwe wamenyesheje kandi ko igipolisi mu izinga rya Zanzibar cyahagaritse Malim Seif Sharif Hamad, umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu yaje ku munsi wa gatatu. Yahagaritswe uno munsi wa kabiri mu gitondo mu kibanza cy'amatora aho yari yagiye gutorera. Mohamed Hassan Haji, umwe mu bategetsi b'igipolisi muri iryo zinga, yemeje ihagarikwa ryiwe. Umugambwe ACT Wazalendo wasabye ko arekugwa bidatevye. Hari abasirikare n'abapolisi benshi cyane mu izinga rya Zanzibar uno munsi kuwa kabiri. Amabarabara atari make muri iryo zinga yari yugaye. Abanyagihugu baho batangaje ko uburyo bwo guhanahana amakuru hisunzwe uburyo bwa internet bwagabanijwe kandi hari amakenga ko ushobora guhagarikwa bwose ejo kuwa gatatu. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania Donald J. Wright yatangaje no munsi wa kabiri ko atewe impungenge rikomeye n'amakuru avuga ko abantu bariko baricwa abandi bapfungwa mu izinga rya Zanzibar no mu bindi bice. Asaba inteko zijeje umutekano kwifata. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Antonio Guterres asaba abayobozi b'abanyepolitiki bose kwirinda uruhagarara n'ubwicanyi. Umucamanza muri Nigeria yateye ivyatsi urubanza rw'abagabo 47 bagirizwa kugaragaza urukundo nabo basangiye ibitsina. Eugene Mukankusi adufitiye ibindi.
Uyu munsi kwa kabiri urukiko muri Nigeria rwahagaritse urubanza rw'abagabo 47 bitewe n'uko abashinjacyaha batagaragaye mu rukiko ngo bahamagare abatangabuhamya maze buzuze ibirego byabo. Urubanza rwabereye umurwa mukuru Lagos rwabonwaga nk'ikigereranyo cy'itegeko ryashyizweho mu 2014 rica umubano hagati y'abakundana bahuje ibitsina. Urenze kuri iryo tegeko ashobora guhanishwa imyaka igera ku 10 igifungo. Abo bagabo batawe muri yombi mu mukwabu wa polisi mu hoteli iri mu ntara ya Egbeda mu 2018. Polisi yavuze ko abo bagabo barimo kwinjizwa muri club y'abatinganye, ariko abaregwa bavuga ko bari mu birori by'isabukuru y'amavuko. Abashinjacyaha uyu munsi ntibitabye urukiko rukuru rw'igihugu iragose nyuma yo kunanirwa na mbere yose kuzana abatangabuhamya mu rubanza rwasubitswe inshuro nyinshi. Juji Lirwane Aikawa yavuze ko ahagaritse iburanisha bitewe n'uko nta bushake ubushinjacyaha bwagaragaje.
Urakoze Eugene. Ishyirahamwe ONU rihamagarira ihagarikwa ry'ubwicanyi n'iterabwoba ku bijyanye n'amatora muri Cote d'Ivoire. Eugene Mukankusi arabandanye inkuru.
Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu rirasaba guverinoma ya Cote d'Ivoire kubuza ingabo zayo zishinzwe umutekano kwibasira abaturage no guhagarika urugomo hagati y'amakomine n'imyigaragambyo ishingiye kuri politiki mu birebana n'itora rya perezida yo kwa gatandatu. Abantu byibura 20 byavuzwe ko biciwe mu bushyamirane hagati y'amakomine no mu rugomo hagati y'ingabo zishinzwe umutekano n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bigaragambyaga. Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu rivuga ko imyigaragambyo yabaye hagati y'itariki ya 17 n'iya 21 z'ukwezi kwa 10 Ibongwanu, Idabu, Iyabija no mu yindi miji yagiye yongeramo urugomo. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Ravina Shamdasani yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hakomeje kuboneka impungenge ku birebana n'urugomo rwo guhiga abigaragambya bikorwa n'izishinzwe umutekano no ku buryo bwihariye ibitero by'abantu bataramenyekana. Shami Dasana avuga ko hari impungenge nyinshi zishingiye ku magambo y'urwango agamije gutuma amoko asubiranamo mu nyungu za politiki. Ibiro byawo n'ibishinzwe uburenganzira bwa muntu birahamagarira abayobozi gukora amaperereza asesuye kandi atabogamye ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu nta kurebaho umuntu ahagaze muri politiki no guhana abahamwe n'ibyaha. ONU irahamagarira kandi umutuzo mbere y'itora ryo ku itariki ya 31 k'ukwezi kwa 10 no gukemura ibatandukanya binyuze mu biganiro.
Tugushimire Eugene. Leta y'igihugu cya Kenya itangaza ko abanyagihugu bashika imiliyoni 2 batakaje ubuzima bwabo kubera ikiza cya corona. Ibindi twumvise Oriane itanga ishaka.
Leta ya Kenya yatangaje ko abanyagihugu bashika imiliyoni 2 batakaje ubuzima bwabo kubera ikiza cya corona. Abatare bake mu banyakenya bari bafise ubuzima bwiza bavuga ko ubu bariko barondera ubuzima bayabaye. Paul Kenye yatakaje akazi kiwe kuva mu kwezi kwa gatatu aho yakorera mu gikoni atekera abanyeshure. Akazi kiwe kahagaze igihe amashure yugagwa mu gihugu cyose bikabitegekanijwe ko azosubira kugurugwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza kubera corona. Muri iki gihe akora akazi k'ubufundi akavuga ko ubuzi nk'ubwo bukogwa iyo atabundi buzi busigaye. Avuga kandi ko ubuzi nk'ubwo bushobora guhagarara umwanya wari wo wose. Mu bisanzwe akazi ka Kenya kamuhemba amadolari 10 y'amanyamerika ku munsi. Ibiro vya leta ya Kenya bijejwe rusansuma bimenyesha ko abanyakenya umuriyoni umwe n'ibice indwi batakaje ubuzi bwabo kuva hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu. Abadandaji muri Kenya nabo nyene bavuga ko bagize agahombo kanini cyane. Abakoresha nabo baragabisha ko abantu bashika ku muriyoni umwe bagiye gutakaza ubuzi bwabo mu mezi ari imbere.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinundi n'ikinyarwanda. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umwe episkopi mukuru wa Kigali mu Rwanda Cardinal Antoine Kambanda avuga ko kuba ari mu bakaragira 13 batangajwe na Papa Francisco ari cyubahiro ku Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, Cardinal Kambanda yavuze ko impuwe z'Imana zatumye Ekleziya igira uruhara mu bwiyunge bw'abanyarwanda nyuma ya genocide yo mu mwaka w'1994. Kuri mikro ya mugenzi wacu Venice Nshimiyimana aravuga ko yakiriye inkuru yo kugigwa Cardinal.
Nayakiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari mbyiteze. U Rwanda ni igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukaridinali, nibwo bwa mbere. Ntabwo rero biri mu bintu nk'abanyarwanda twari twiteze, nanjye nuko nguko. Ariko ni ukubishimira Imana, kuba Imana mu Rwanda yaraduhaye uwo mugisha, no gushimira nyir'ubutungane Papa kuba yaradutekereje. Ni ikintu kidushimishije ko Kiliziya mu Rwanda nayo ibarwa mu iza Kiliziya zifite abakaridinali muri Afurika.
Ibyo bisobanuye iki ku bakirisitu, kuri Kiliziya y'u Rwanda, ndetse nk'uko mubivuga kuri Kiliziya yo mu karere u Rwanda ruherereyemo?
Kuba Kiliziya mu Rwanda ibonye umukaridinali ni ukuvuga ngo ni Kiliziya na nyir'ubutungane Papa abona ko imaze gushinga imizi imyaka 120, ntabwo ari myinshi ukurikije izindi zimaze imyaka 2000. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo natwe imaze gushinga imizi. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa Kiliziya Kw'isi, kuba twagira umusanzu dutanga mu iyogezabutumwa ku isi. Kardinali abari mu nama njyanama ya Papa, aho inama ubunararibonye n'ibikorwa by'iyogezabutumwa mu Rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakristu mu rwego rwa Kiliziya ku isi. Ikindi ni uko Kardinali ashyirwa mu nteko itora Papa, kanatorwamo Papa nabyo urumva ni umuryango w'abakristo uba uri kwishonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya kiliziya ku isi.
Iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka 26 igihugu cyawe cy'u Rwanda kinyuze mu marorerwa akomeye yageze kuri genocide yakorewe abatutsi, ikintu kiliziya y'u Rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa. Iyo ushubije amaso inyuma usanga kiliziya y'u Rwanda igeze he, kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza?
Byanyuzemo na yari amateka ya genocide n'icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga, ni ibintu biyo byatubabajije kandi bidukoze isoni, ariko Imana igira impuhwe kuba Imana yaradufashije muri uru rugendo rw'imyaka 26 tukagenda twiyubaka mu bwiyunge, tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakristu n'abanyarwanda. Ni impuhwe z'Imana, habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga, nabyo ni intambwe ikomeye kandi dushimira na nyir'ubutungane Papa ko yashimye kandi akabona ubwo butumwa bw'umuryango wa Kiliziya mu Rwanda. Niyo ntambwe imaze guterwa kandi tunabifatanya n'abanyarwanda cyane cyane n'ubuyobozi bwa Leta, nabwo bwafashe ya mbere bushyira imbaraga nyinshi mu kunga Abanyarwanda.
Umwe mu bakristu banyu witwa Graciani Gatera yanditse atubwira kumubariza iki kibazo gikurikira, avuze ati nimushobora kubona kardinali muzamumbarize igihe abepiskopi bagenzi be bashyinguwe muri katedrali ya Kabgayi, igihe bazashobora gushyingurwa mu makatedrali ya diocese zabo. Uwo mwamusubiza iki nyakubahwa kardinali?
Urumva ibyo ngibyo ni ibibazo bifata umwanya wo kwigwaho kandi bikanigwaho na abepiskopi bireba, ariko kandi n'inama y'abepiskopi. Ntabwo rero ubwo icyari ikibazo nshobora kubonera igisubizo ubungubu.
Cardinal Antoine Kambanda, mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha ijwi ry'Amerika.
Itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka, namwe kubaka ubuvandimwe ubumwe bw'abantu ku isi ni biri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane. Murakoze.
Turashimiye Venuste Nshimiyimana. Mu Burundi kuva ejo kuwa mbere mu gihugu hariko haraba rusansuma y'abakozi bose ba Leta kugira imenye abakozi bayo nk'uko bishikirizwa n'ubushikanganji bw'abakozi n'akazi. Mu kiganiro inani mpuza amasendika zo mu Burundi zahaye abamenyesha makuru ntizitahura ukugene igikorwa nk'ico kiba batagishijwe inama, narirya harimwo ibibazo biteye amakenga abakozi. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Muri iyo rusansuma abakozi ba Leta babazwa ibibazo 108 bategerezwa kwishyura vyose atana kimwe kivuyemwo. Bimwe muri ivyo bibazo abakozi ba Leta babazwa ni nko kumenya ubutunzi bafise iyo bavuka n'ubwoko bwabo. Nizigimana Marie Rosette, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi, amenyesha ko intumbero zitatu zifatiye ahanini ku neza y'abakozi arizo zatumye biyumvira gukora iyo rusansuma.
Ubwa mbere na mbere ni ukugira ngo Leta imenye abakozi bayo, yongere imenye n'umwe wese asanzwe ayajejwe mu kazi ka misi yose. Intumbero ya kabiri kugira ngo Leta imaze kumenya ibyo biharuro nyezina ishobore no gutunganya abakozi, kubatunganiriza no gutunganya mu bisata bitandukanye abakozi bategereza kuhakorera, kuko hari aho usanga mu bushikanganji buriya canke ubundi canke mu gisata kiriya canke ikindi hariho abakozi barenze canke ahandi ugasanga barabuze. Imbere rero yuko Leta yiyumvira gushyiramo abandi bakozi bashasha, yabanza gutunganya abo isanzwe ifise. Intumbero ya gatatu ni uko Leta imaze kumenya abakozi ifise, iraheza ikamenya n'ingene itegura uburyo bwo kubahemba.
Urunani mpuzamasendika y'abakozi mu Burundi Kosibu ruvuga ko rwatangajwe n'iyo rusasuma irukiraba batageshijwe inama kandi ari bo baserukira abakozi. Savyimana Celestin arongoye Kosibu amenyesha ko bitari bibi ko leta imenya abakozi bayo ariko agatangazwa n'ibibazo biri muri iyo rusasuma.
Nk'umuntu akubaza amakonti amahera ufise kuri banki ivyo tunze abana ufise ubwo kuvamo ivyo bintu ariko abikubariza iki kandi ugahora ukibibazwa n'umuntu agutwara uko nta umushefe do service wawe ejo ni wabavuga ko ufise amabutike niyo wabo uyafise bizoshika buri bisi y'ugushika ku kazi ngo yari kwa kontrola ya amabutike yihure ibiko birabaryanisha mu kazi kandi atari ivyo ku mategeko agenga abakozi ba leta Statut général des fonctionnaires n'a pas été travaillé. Nta na hamwe byanditse yuko umukozi ategerezwa kuvuga ibyo atunze, ategerezwa kuvuga ubwoko bwiwe, ategerezwa kuvuga haba, nta na hamwe byanditse. Urumva rero muri iyo ntuze muri ibyo bibazo twabonye ku marezo sose ko ntibigeze bahamagara baserukira abo bakozi ngo babivugane, ibyo bibazo rero birimo bigaca bitera amakenga. Ugahura bironone n'imibano hagati y'abakozi.
Nyawakira Gilbert arongoye urunani mpuzamasendika CSB asaba leta guhagarika iyo rusansuma kugira bo vyega batanga intererano yabo.
Icyo gituma rero dusabye ko iki gikorwa ko tuhagarara kugira ngo abaserukira abakozi ekana leta bongere barabe yuko ubwo mpapuro mfatiro wa rusansuma rutarimo kumbure ibibazo bikwiye gukugwamo kugira ngo urusansuma rushobe kubandanya ku neza y'abakozi no ku neza ya leta kuko twabishinde mu ntango y'uko urusansuma atari kibi tugaya ibibazo birimo tubona ko umenga bidusuzuma kandi tukayakushima kubera ko nanone birengagije gushyiramo abasura bakurira abakozi kugira ngo bemeze ibyo bibazo gede mu bakozi ba leta twese tubibona kumwe.
Bamwe mu bakozi ba leta baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo kugutinya ingaruka zo kuvugira kuri iyo radio yugaye mu Burundi bamenyesha ko ibibazo babazwa batavyishuye neza kuko batabona kamaro bigiye kubazanira. Hari n'abavuga ko ikibazo cy'ijana n'umunani kijanye n'ubwoko bwabo cyabateye amadidane. Bamenyesha ko batumva igituma icyo kibazo kije uno munsi mu gihe mu kuronswa akazi batigeze babazwa ubwoko bwabo. Desire Atungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Desire kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Bamwe mu banyagihugu b'abakuru bibe rw'akanyaru ruhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi babwiye ijwi rya Amerika ko kuva ubucuruzi buhagaze ku bihugu byombi kugende babayeho byabandanije kubagora. Abo banyagihugu basaba ko imigenderanire y'ibihugu byombi yosubira kuba myiza kubera byofasha mu buryo babayeho. Eric Bagire Ubusa yamanutse ku kanyaru adutegurira inkuru y'Idonido.
Iyo ni isoko rya saa kumi n'imwe. Inyanya, ibijumba, amashu saa kumi n'imwe niho ritangira kubera umupaka bawufunze. Ubundi ryakoraga mu gitondo. Iyi nayo yari resitora ya Mamdogo. Resitora Abagande, Abanyakenya, Abasomaliya bose bariragamo hano.
Turi Nyaruguru ku mupaka wa Kanyaru uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ku ruhande rw'u Rwanda. Uyu muturage utuye ku mupaka arereka ijwi rya Amerika bimwe mu bikorwa byahoze bikora mbere imipaka itarafungwa. Ni ibikorwa byajyaga biramira benshi ariko ubu byarahagaze, na cyane ko urujya n'uruza haba ku bantu yewe no ku binyabiziga ntarwo muri make haracecetse.
Buwate y'akabare, biyare, burusheti z'inyama n'inzoga.
Aha ku mupaka biboneka ko hubatswe isoko rya kijyambere ku ruhande rw'u Rwanda ryari kujya rifasha abaturage b'ibihugu byombi n'abandi batambuka, ariko tuhagera twasanze imiryango myinshi yaryo ifunze n'abake bafungura ngo nukwanga kwirirwa mu rugo kuko ababagana bahaha bari yanga. Uku niko twabisobanuriwe n'aba babyeyi twasanze babashije gufungura imiryango.
Ko twabanaga bakiriye bagenda gutya abo mu misozi bose yamateba nawe uko hameze haba ibyo bocuruzi nokwirirwa twicaye tugasinzira twaramirwa tugataha. Hagiye umara n'icyumweru utaracuruza n'agafuka wenda kakawunga urabona ko ari ibiro 25.
Uretse no kuba imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi nayo yarangije byinshi mu mibereho y'abaturiye imipaka, aha ku mupaka wa Kanyaru bakoraga ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko icyorezo COVID-19 nacyo cyarushijeho kubasonga, bakavuga ko igihe ibihugu byombi byakongera kugenderana ubuzima bwarushaho kuba bwiza.
Nimba twabaga turahangaha mu bantu twafashaga nka 90% ari abantu bambukiranye imipaka, urumva ni ibintu byiza cyane mu gihe bashobora kuba bafunguye imipaka. COVID yahungabanyije ibintu byinshi cyane 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 ku bantu bari bamenyereye gukorera ku mipaka.
Ubuzima ntibwashaririye abari bafite ibyo bakora bifatika gusa ku mupaka w'Akanyaru huza u Rwanda n'u Burundi, ahubwo bwanageze no kuri bantu rubanda rugufi. Nk'uyu wemereje ijwi rya Amerika ko yaratunzwe no gutwaza imizigo abagenzi bambukiranyaga imipaka.
Njye najyaga nsika i Burundi twari abakarani bo ngaha tujyana ibikapu, igikapu ukakigezaho ukabona iyo sex ukazana ikindi ukabona 500 ukakigeza kuri Jaguar. Ibaza ari ukore nk'abantu 20 twarahombye, bamwe barakubiswe abandi bafata isuka abandi bohokera mu mujyi.
Kuri ubu ku mupaka w'Akanyaru urahagera ugasanga bagifite ingufu bagerageza kwikorera amabuye y'umushoramari bayavana mu misozi bayazana ku muhanda wa kaburimbo. Baba bagore yewe n'abagabo ngo amabuye yuzuye imodoka y'ikamyo bisaba kuyikorera mu byumweru 2 ku muntu umwe, bagahembwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 9. N'ubuzima bavuga ko butoroshye.
Ibyumweru 2 kugira ngo uzakorere 9,000
ku muntu umwe?
Umwe. Nabuye imipaka bifunguye. Umuntu wese aba agafite akantu arimo arakora hano, ucuruza amayinite, ucuruza iki, ucuruza izo nyama, ucuruza ibyo birayi, buri wese afite akantu arimo arakora hano. None ubuse ukora iki?
Batagize igihinduka byagenda
bituma bamwe batwanapfa kweri, bamwe bakwishwa n'inzara. None se nk'aya mabuye honyine urabona ajyamo abantu bafise imbaraga, se nk'abatazifise ubona bakora iki? Ni ukugorerwa mu rugo.
Ubusanzwe aha ku Kanyaru harangwaga ibikorwa byo kuvunja amafaranga, ubu imiryango yose irafunze. Yewe nta nubwo byoroshye ko wabona imodoka zitwara abagenzi zerekeza kuri uyu mupaka, ibiro kampani zitwara abagenzi zakoreragamo nabyo birafunze. Aha ku mupaka w'Akanyaru ntitwabashije kubona inzego z'ibanze ngo twumve icyo zivuga kuri ubu buzima bugoye bugarukwaho n'abahatuye. Icyifuzo cy'aba baturage baba ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi bahurizaho n'uko imibano y'ibihugu byombi yakongera kuba myiza, abaturage b'ibihugu byombi bakongera kugenderana.
Twasaba ko bongera gufungura imipaka tukongera tukagenderanira cyaba byiza kuko twarahahombeye cyane.
Hari igihe twabaga twebwe dufite nk'amasuka i Burundi yarabuze, ukajya ubona abaturage baraza bakagura nk'isuka, none ubuzaheze.
Icyo mbazaba ni uko bakumvikana nyine tukongera tukagirana umubano wo mu Burundi no mu Rwanda, tukongera tugahuza ubumwe tukagendanira bisanzwe kuko se tutanyenerwa n'abarundi nabo bagize ikibazo.
Mu minsi mike ishize nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi bwana Robert Nshingiro yahuriye ku mupaka wa Gasenyi Nemba na mugenzi we w'u Rwanda bwana Vincent Biruta, baganira ku kongera kuzahura imibano. Iyi mibano y'ibihugu byakunze gusangira kabisi na gahiyi imaze imyaka isaga 5 yarazambye, ari nako imibereho y'abaturage b'ibihugu byombi cyane abaturiye imipaka irushaho kuzamba. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi.
Urakoze Eric. Ikibazo cy'umugera wa corona cyashitse mu makambi y'impunzi mu Rwanda. Iyi bangamiwe cyane ni kandi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Hamaze kuboneka abagwayi barenga 82 ubushikiranganji bujejwe impunzi mu Rwanda bwabwiye ijwi rya Amerika ko hafashwe ingingo zikomeye zo kwirinda iyo ndwara kugira ntifate abantu benshi mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ikiza cy'umugera wa corona kirabangamiye ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe. Ikigo RBS kijejwe amagara y'abantu mu matangazo yerekana abanduye n'abakize kivuga ko hamaze kubonekayo abantu barenga 80 bagwaye uwo mugera wa corona mu ndwi zibiri ziheze. Iyi ni nkambi ivugwamo umugera wa COVID-19 ni ya Kiziba iri mu karere ka Karongi. Icyo kigo RBC kivuga ko aho hamaze kubonekayo abagwayi 14 mu minsi 10 iheze. imahama nka bose bapimwe mu Barundi baba bifuza guhunguka nk'uko ujejwe kambi ya mahama abivuga. Andre vuga neza asarukira ubushikiranganji bwo gukinga ibiza ari nabwo bwitaho amakambi impunzi ari mu gihugu.
Muri urwo rwego buri gice kigiye gutaha tugipima COVID-19 ngira ngo buheruka twari twabonye abarwayi barindwi ariko haza kuza n'ubundi bushakashatsi bwo kureba uko byifashe bwakozwe na RBC aribo bariya 2026 muheruka kubona. Abo bantu bose rero barwariye mu rugo kuko hari gahunda ya leta y'uko umuntu wasanzemo COVID aguma mu rugo ngira ngo hari n'abarenga 18 bo banakize banatashye muri konvoi ishize Burundi.
Nta makega mufise ko bashobora kwanduza abandi muri community babana?
Oya, ntabwo babanduza kubera yuko iyo umuntu arwariye mu rugo agira uburyo yitabwaho budasanzwe. Ujya mu rugo iwawe tugasaba abaturanyi bawe ko bamenya ko ufite ikibazo n'uwo muryango bagasaba kuguma mu rugo. Hari uburyo tubafashamo dukoresheje abakangurambaga b'ubuzima n'abashinzwe ubuzima mu nkambi kuko umuntu buri munsi asurwa n'umuganga, hanyuma iyo hashize iminsi 7 turongera tukamupima twasanga yarakize agakomorerwa noneho akaba yakwemererwa kuva mu rugo, ariko akenshi duhita tubyutsa dosiye yo gutaha akitahira.
Ubu impunzi ziri mu bwoba bwinshi nk'uko bamwe mu Barundi bariyo babibwiye Ijwi rya Amerika. Ubu n'umwe muri bo
tera ubwoba kuko birateye ubwoba kubera nyine nk'uko nyine n'ahandi bumvise COVID yashitse ahantu bitera ubwoba abantu, ariko abantu impunzi nyinshi zema turi mu kwijajara kwinshi none ko muvuma hagati mu nkamba ari kwa kundi nyine kwa tubona turi benshi cyangwa ubugese ahubwo n'ubare abari muri kantene.
Icyo bikoze umukuru w'ikambi yemeza ko hafashwe ingingo ruhasha zo kwirinda ico kiza ca COVID-19.
Ubu ngubu inkambi yose harimo amabwiriza yihariye yo kwirinda COVID, ni ukuvuga ngo haba mu isoko ukubanga ahahuriraga abantu benshi bagomba kuba bake bishoboka, kandi ibyo bintu bikagenzurwa kuko dufite abakorerabushake, dufite n'imiryango ishinzwe ubukangurambaga ku bijyanye na COVID iba igenda karitsiye kuri karitsiye mu zigize nkambi yibutsa abantu ko dufite COVID. Ikindi abantu bose bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho bihagije byo gukaraba ahatangwa serivisi hose, umuntu yinjiye apimwa umuriro kandi akanakaraba, ndetse no ku masoko yinjiye mu nkambi ushatse kuhinjira arakaraba, kandi n'abacuruzi bacururizamo niba kigeranije n'abari bahari. Hanyuma nta kabari gakora, nta mahugurwa dukora cyangwa inama bihuza abantu benshi mu rwego rwo kwirinda yuko hazaho umuntu wanduye akanduza abandi. Nta n'umuntu wemerewe gusohoka mu nkambi nta mpamvu igaragara itumye umuntu asohoka kuko inkambi iri muri lockdown.
Gusa izo ngamba zafashwe impunzi zivuga ko zidahagije, bagatinya ko icyo kiza gishobora kurandagata mu ikambi rimwe abantu barenga 159 babana begeranye.
Uko umuntu bamutoreye korona n'ukuntu batubwiye yandukira bagabaye bamujyana ahandi hantu nko kumukurikirana, ariko bamusubiza muri community babibanduza n'abantu, ariko bakaguma bari mu masoko bakahurira n'abandi ku mabombo no guki ibikorwa byose. Nyamara leta abantu bashobora kutwanduza babanzi barabatwara ahandi hantu.
Ukudasohoka inkambi ya mahama byaratanguye kugira ingaruka mbi ku buzima bwa minsi yose kuko impunzi zivuga ko ibiciro by'ibiribwa byaduze ku isoko.
Ibiciro byaraduze, ikiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'150 180 n'umuceri nawugeze ku 1000 kiro hagati y'190 n'1000. Imbere yuko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi, ibiraya byaragurwa 200 180, ariko urumva uko bigeze hagati y'200 250 n'amajana 250 300 bitewe n'ubwoko bw'ibirayi ukuntu ari byiza. Yego, ibijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'200 w'400.
Abajejwe ayo makambi y'impunzi ku munsi barahumuriza nyabuna bagasaba impunzi kwirinda uko bashoboye kose uwo mugera wa corona. Uwiketse ko yoba yaranduye nawe agahamagarirwa kuja kwa muganga bidatevye. Pierre Clavier, inkuru.